Ja od bura ni eri ma Nyatike migosi Tom Odege mane oloso ka chung od bura mare ma Nyatike kinde iko mar min mare ma madam Marisa Dhiambo ne onyiso jotelo duto e pacho ka mangima mago ma osebedo ka okorito lewgi mondo koro to nyarango gigo ma giwacho kapok giloso ka migosi Odege ne okontiere kaka moko kuom jotelo e pacho ka osebedo ka wacho weche go manyalo rocho kwe kanyakla kod weche go mago manyalo miyo dhoudi mamoko nyal neno ganda luo kaka mago ma osechako sungore kata obedo ni wuodgi ma en migosi Raila Amolo Odinga poko yere komno mar ker e pacho ka.
Wan kaka joluo nokwaga goro kapok lew negi. Sani king'iyo kaka watimore kata ka nyidhi e pap, wan gi kido mabiro riembo ji kuomwa. Wadogru mos wawe jo Kenya mondo kaw telono ne ni margi mondo gimi wuoro ombulu mondo kij kwa celebrate wuoro ne yot. Nyading'eny ilo donjruok kapok wayudo gimoro. Ka nyineno kata kaka nyodhi kasarani neno men manye ji nige gate miyo jomwa pok weubwogo jomwa kapok igon ombulu. Wamanyuro mbolo ni wa-celebrate ka uwero se donjo. Gini wasemanyu kubi gini prebichi kiviye. Kikuwa kete kuna ngudwecha berio. Waore ulumoso wa dog chien. Waketi jogi mbele. Gimi wakom to wa-celebrate mugik. Nyero machien juluna wache ni mitmoloyo mkuongo.
Weche kwero mana lere kordja odubura nire Manyatike. Neo silwero kordja komudu ndubu chodi ya mekaunti ni mamigori. Mano migosi Philip Makabongo. Maneo koni usebedo kao loso kordja telo mpogoro pogore. Mwondo nyalangiyo weche mage wacho. Karaka mano migosi Makabongo. Koni ni tira moku kum jotelo kinde ka kinde osebedo ka ineno kawacho weche go manyalo miyo ogendini mamoko nyalo ko pachi kendo wek siro migosi Raila Amolo ka otene kod weche go mago ma oganda osebedo ka wacho e thuolo ni eri.
Wan sani wamanyo ombulu kuom ji te kata obed ja pati mane wadwa nodhi ogone Raila ombulu mondo wakel uru jowa te wabed osiepe to kisera ma ok iwach ni gini wasekawo onge gima wasekawo siasa lokore dakika achiel to kendo wan mana oko sani ber mwaneno no mondo irite nyaka wadhi e yiero nyaka kung dhogi. Waketuru katene dhowa. Gik mwawacho, gik mwawero, jok mwawero, mwawero kabila moko, kia notimore nade, mago jok masemo. To sem ni mwakwa dwar, wadwaro mbulu mora mora. Bende wawe uwe gik majogoti. Mwawacho katamana kuom jogot makoro sa nekonyowa, yuma ondu Kenya. Pod wawero mana wende mani wapogo regoka. Angomo miyo pod wadhi nyime ni wapogo. Oko ningo wapogre, oningo kuro wasergi, wamanyu wer, maru wacho riurwa.
Ka kor ka kore, jaudu bura masuna wes migosi Peter Masara, bende ne ilose kinde iku marmen jaudu bura nini Manyatike, toneo kwa Uganda luo duto e pachoka, mago manyalo bedo kor gombo mondo ginyal chungwe kom kere pachoka, mondo nyal hore mose tulo ni, ka migosi Masara, neo koni bankare migosi Raila Amolo Odinga, osibiro ka okom market mapachoka, e ka Uganda mamoko babina nyalo gombo mondo ka okom no, onyal biro wuok no lar kom no etulo noero.
For this time round, wakweu ngata ngata mangi ambition mora mora ma contrary Raila bedo president wawacho ni wee nyaka 5 years mabiro Raila bedo president wa lost pain mundo chumi wao stabilize mundo devolution bedo strengthen mundo mi wabedigi structures ma governance ma bear ma the public can enjoy resources ma bedo generated through the tax they collect.
We are not going to mix politics or seats in Nyatike. Everybody in Nyatike, if you want to be in parliament, you want to be MCA, you want to be our governor, you want to be our senator, and you want our votes from Nyatike, you must win the party ODM.
Ne nyakalondo maskai kawuke county Mamigori and Moses Omolo.